Milionaire wese no muntu yakwije umuriyoni. Je ndawufise ndafise ni sheneti yarenze.
Wow.
Ndafise ni sheneti yarenze.
Isheneti yarenze muri yo.
Apani uburamuzi kwibona. Rero imaze kubishikana a million. Nkaba mfise nibirato birenza amahera numva ntari mu millionaire.
Urafise birato birenze muri yo?
Ibyo mfise byose. Bishikana nka million nka this.
Umvise yuko yabaye mu millionaire asigaye yambara birato vya million 10 asigaye agendera miduga y'ama miliyari.
Ubwo asezerekanye.
Nugure agiranya ke micro mu ndabire kandi vraiment ni vyo bavuze.
Ndabisubiza inyuma. Ndabanza unyumvirize gusubiza inyuma nta yacura asubiza inyuma canke wi kawushe. Navuze yuko ivyo mfise byose birenze ayo mahera. Ndabanza yambara rimwe.
None
n'izindi wabivuze. Je namubaye kuva kera.
Sawa.
None nta concert za mahera nagiyemo.
Kamem none we ndiko ndagukeza ko aba umilyoneri
none ko bivuga mwangu wowe umfite inzigo no
inzigo nyabakina bivuganye
oya we turi ya ari umunyagi ugadakeneye kumva ivyo vyibira
ari umuntu ajyohego yumvise ko bifese aba umilyoneri
none ni bari babizi none
ntavyo bari bazi ndwamira ubivuze
none iregazi ya concert sinkorera ubusa
none bari babizi none
oya rero je kandi we yuduhuye uranyayaguza
mpimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje icho mama ngukorere nanje icho mama gari nitwa Olivier Niyongabire ndu muri Jwa Gospel Music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikire munshigikiye muzaba mushigikirwa c'Imana ndabakunda cyane. God bless you
tima wanje shemezu mwami kana kanje muri
yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 tugeretse kubundi gusubira guhura namwe bakuzi ba Isaac TV. By the way, uno musi ndi muba boss B-Face baheruka kumushira muri list y'aba millionaire ari mbagwiza tunga ari kwegereza babagwiza tunga tuzi mu Burundi na ari kwaja muri list, ariko kandi turi kumwe na mutama wanje ngaha Pablo Tiken, umu artiste wa kera, umu star wa kera. Ndavuze byiza kumubaza bari kwano gusohora indirimbo na B-Face, indirimbo vuga ikirundi, I think vuga ikirundi, indirimbo nziza cyane, ama video amasanamu yakorewe mu gihugu cya Dubai.
Audi hose vuga ikirundi kuko nico hose urumurundi urumurundi wige kuba parti yote.
Video ndibaza murayibona ngaho ibintu bitese sana rero sindabaruhisha sindabatevye reka nakire abatumire banje nangure kwa B-Face nangure kwa Pablo reka nangure kwanza kwa Pablo. Pablo ndabaramukije
ya Isaac TV ndabaramukije nanje
meze neza
ndashima Imana.
Ari umuntu ambwira ati Pablo asigaye asa na kidumu niko ubibona
ari benshi bamaze kubivuga ariko ngira ni kubera igipara giragira ngo ego
hari cyo munasaniye na kidumu ndaje
oya kiretse ko ari umuririmbyi nkanje hama turanazinanye nta kindi.
Okay, reka nakire Boniface B-Face on the floor. B-Face ndagura ngunye mutanga
nda kuramukije
kumbe sometimes nyene Instagram abantu kugwa nabwo muraba ngire ibintu bikubira abapasa kwisi
nane ari cyo no no
okay abakuri bizi bibe nsa antuka dirukana kera vraiment wewe gumukwepa warabaye mu millionaire bana imana gumiheza kera ke
uko niko mwicisha abantu uko niko mwicisha abantu
urumva rero urose ibyuronka nituvuge
bo iyo bavuze ngo aba millionaire amahera sana yandi amahera sana ayo no bamfise na sana ajye ufise peut-être ni kubera yiwawe batarayavuga.
Okay.
Millionaire wese ni umuntu yakwije umuriyoni cyenda ufise ndafise ni sheneti yarenze.
Wow.
Ndafise ni sheneti yarenze.
Isheneti yarenze muriyo.
Apa ni uburamuzi kwibona. Rero imaze kubishikana a million nkaba mfise nibirato birenza ayo mahera numva ntari mu millionaire.
Urafise birato birenze muriyo?
Ibyo mfise byose. Bishikana nk'imiliyoni nka 10.
Eh?
Yego vraiment.
Ufise birato by'imiliyoni 10?
Yego bizirarenga ntuka. Kwera nakira to kiri munsi ya 200,000 je mfise.
By the way, big up son. Big face ya berewe.
So busy niwe wa binso semi we.
Ah bo, okay. Big face rora kwa berewe sana. Yambaye biratu vuma bizimbye. Ari mbandu vuma bambara biratu bizimbye ka meme. Ari mu artiste dufise ngaha bambara. Barnabegwa sana kabisa. Niyo mpamvu natangira no kuvuga ati Big face urabara ku buzima buguma buhindagurika, buguma buhindagurika. Ubu ni fresh wage atemberera mu giswahili bya bindi bita kiyoyozi. Agendera muri climatiser afite umuduga mwiza sana vrai. Biface kubera kudakunda kuexpose ibintu byawe kuri social media nakunda kupostinga like tubone umuduga je singa namona uposting umuduga wawe singa namona uposting gasa naga picture umuduga nakunda na Instagram yawe na picture nimwe nawe uri umuduga na picture why kandi ari
none imodoka akamaro kayo nakaye
kwigiramwo
voilà none akamaro kayo nako kuyiposta
ariko umuntu umu artiste ni bisanzwe
yeah umu artiste ni umuntu nk'abandi yategerezwa kwiyunguruza nk'abandi hama ivyo bindi navyo bakabimenya yakoze indirimbo afise na concert yakoze n'ikiganiro none impaka kwera akantu kose ugiye muri toilette uce wifotoza ugize akantu kose uri uce wifotoza oya ivyo nibiba bikenewe tu je essentiel nuko mba nashitse yongiye gusa
warashimba ba artiste benshi dufise nga mu Burundi bamwe bamwe turazi naho baba ariko Biface ntuzi naho aba why kuberi ko ngunda kunyigiza naho baba
none ugomba nyimure cyangwa ugomba ndihire inzu namwe rero bamurika kugira ibyo bintu umunsi nubatse inzu ikaba yiwanje iyo nzo yipost uwa light na gusabira azwi ko mpanze tu aho ndi yose ndapanze
sa Pablo Tiken dija kumenya kuberi ko yise mu Biface ko mukorana indirimbo atari abandi ba artist
yeah Biface Biface ararenze man Biface ni umukozi kwanza kandi ndamuzi kuva kera Biface Biface ntabwo ari wavuba abantu bamubona gutyo cyo kibaza ko ari umuririmbyi wavuba Biface Biface afise parcours ndende ndamuzi mu muziki kuva kera je ninjiye muziki mu 2005 benshi barazi indirimbo natanguriye ko ya hitinze ngaha yariye hiti byatari ngaha one day you must here abagi biturire urajyane mu meko wayumvise iyo nta utayimenye n'umuntu ataravisi radio niwe atazi iyo ndirimbo sasa Biface je na muziki kuva kiriya gihe ari mu muziki aza oma kia bijya bihe byacu byari binagoye kugira ngo tu penetre twinjire tuwaba star nkuko uya mwe muhari mu mushora kuvumisha umuntu mwanya mutoyi zo chains twaraza twa office Biface rero namukurikiranye kuva kera
jisha kumenya rero umwahuye gute
ndiko ndaza hama dabora ubwa umunsi wa mbere je namubona Biface hari muri mukayanza muri pri musique niyo yari gitangura eh 2012 niyo yari gitangura cyo gihe twagiye kugira competition Biface yaraje ara chambo rap moya bara mugabo gusa rap muri zijya competition ni kugira upase uri mu rapper ni biragoye ewa araje arakubita rap ndavuga ati ewa
kirambira ngo malheureusement kweri birapo kweri ngi ngo ivyo ni tuvyikoza kandi babimbi ukonye niko rap atari muziki
yo
natashe mbaba ivyo
okay eh barambiye te bana wakubisa ariko bana samahana yari yarakubisa kasa ndavuga ati bana type ari danger ni element cyo giye nje nabaye no wa mbere mukayanzura jifuka bi hama
Ikume nikume munyakayanza na?
Eh nagende munyakayanza.
Mu munyakayanza barahu.
Nje nabaye rwa mbere cyo gihe. Hama turabandanya gucyo kariere ndabandanya imiziki ndabandanya imiziki ariko mu nyuma navuye je mva mu Burundi. Niho rero nagumye nkurikirana Biface ngene yagumye yevoriwa. Ndavuga ati no ica mbere naravyishimiye kuko ego kandi ivyo se warasaka sinabirabye cyane ivyo narabye akazi cyane hama ndarabuka ukuntu yagiye yevura ukuntu vraiment cyambere Biface ari très courageux ya ari très courageux kubera urazi ukuntu ya kubera kiya gihe yagumije ko gushika ahageze uno munsi ewana ntigeze rekura nigeze arikura kabisa no kuvuga ngo ahageze biface arabikwiriye kabisa yarabikoreye
okay
sa ndakurikirana rya kazi kiye naraba ivyaririmba ho kunaririmba neza ibikorwa vyiwe nta utabizi je rero igihe nariko ndakora umuziki wanje nifuje ko nshiramwe umuntu w'umurapere abizi kandi aza kumenya kuririmbira muri style yiwanje style shaka je ndirimba style iri tradi moderne jasaba ruko nanariza neza umuntu mbona ko aza kubishobora mu kubiririmba de no kumenya kuzana ma ide ajanye navyo bifese afite ndirimbo nyinshi no mu ndirimbo ziwe burya bifese arafise ntora nubwo hoba muri festival ishobora gutumirwa hanze bifese arafite ndirimbo nka zibiri cyangwa zitatu ziri mu mudiho wa rap mugabo yogenda akavuza kandi ukazumvamo touch y'u Burundi bisigura ngo sinamutoye par hasard naramwize ko cyane rero cyasanga bifese niwe muntu ashobora kunshikira kugikorwa je nifuza akagikora neza kandi akagikora agifeeling nkuko nawe nabonye ko biramurimo biramurimo ndamuhitamo rero hama ndamurondera turavugara turabyumvikana hama kandi bifese afise karite nyinshi afise karite nyinshi
ni ngeso kenshi ukundira bifese ingeso umwe like yatumye umva neza ati vraiment umujama kabisa twobana yadunakorana
ari kisha bugufi cyane
ya vrai kumenga abantu benshi akunda kuvuga
navyo zi kumenga abantu benshi akunda kuvuga aragara arabyimba sana ko
oya
umurapenye no kugara gutero ari kwishiramwe umuntu arenganye gucyo nihuko raho sagara abantu bavuga ati ewa Isaac aragara umugabo umunsi uzomuha iminota 5 muganiye azovaho byose bimuvuyemo tu vois eh ariko wakubonye urengana bati Isaac numuntu mubi eh ariko umunsi mwaganiriye akakumviriza azovuga ati ewa nahora ndakwiyumvira naba ari kuko nahora ndakwiyumvira siko ndagusanze tu vois rero bifesi afise namubonye mu ubutunzi burenze muri we kuko apare y'ivyazi gukora kuko urashobora kubuzi kubikora ariko ntumenye ingene witwara mbere ugasanga na bintu zi gukora nta nico bikumariye kuko utamenye ingene vyitwaramwo n'ingene ubana n'abantu kuko ibintu n'abantu mwana ibintu n'abantu kuko ni Imana igombye kuguhezagira izocisha mu bantu ko ntuzoyibona gutya I live ariko icisha mu bantu rero ugomba kumenya koma ubana n'abantu koma ufata abantu koma uganira n'abantu bifese namubonanye yo karite ya
ingeso utamukundira kameme akageso kakudiranjije mutabwo yizi Pablo yakora ndirimo na Bface yarahagurutse ava mu Burundi agenda mpaki Dubai Pablo ubi Dubai
Eje mba Dubai okay. Ego mba Dubai
okay waramuhaguru ni warishe tike indege visa ibiki byose umbwiye ati ingoro dukora kazi
ego ni jewe ko ni kuko igikorwa cyari kiwanje muziki wari gwanje
na bifese mujya nabintu bya management akurungi kaya ati ngo duvugana na kanaka cyari byari direct
sorry bifese bo icyo gusa mumenya nuko twavuganye neza twayaze neza cyane gose
icyo zo cyakumenya gusa mwazi direct nawe cyangwa ari undi muntu akurinda kugucisha kwati tugarano yo
kusanzwe bizi tuzinanye kuva kera ubwo wumva nandi kumucisha andi ha naho bariyo management ndafise jewe kuba bavugana nawe hama rero jewe nkashikiriza ibyo twayaze kubera ko hariho nk'umu artiste aba yaragutanguriye kenshi hari ibintu bimwe bimwe muvuganye ukazi cumurungika ngo ugende uvugane na management nawe yakuze izo management zidahari yatanguye umuziki izo management zidahari
urwo mugo
acabona kumenya ahubwo uri kuramusuzugura wewe ugize kuba uri mutoyi kuriwe mushasha kuriwe hama rero araje aranakwituye kameme uzi neza ko wakuze unamubona hama rero gace wubahuka kamutuma ngo ugende uvugane na naka muri we ntabona yuko arakazigwana ashaka ari professionnel abona kumengura mugayi
uramugayi
sasa rero kugira ngo vyorohe murabiheza kame umva ko tuzina yo kuva kera eh duhurira mu mapre musique tugira iki
voilà okay mwabyumvise rero kaka gesero udakunda kwa Bface wabonye karakudirange kame nk'umwana w'umuntu
bo akageso akageso namubonye ko nakageso keza ariko oya mbo ushobora kuvuga ngo wavuze kabizi kabi no ari akageso ukikabona ku muntu
yarateranya ati ati kuguteranya tu
ndamishura nacho
no goya twavuze byiza ushaka tuvuga bibi
uraze akageso namubonye ko ukikabona bwa mbere abone mengo ni kabi ariko nza gusanga ari keza urumva Bface ikintu kimubwiye ati kikora uko nahita gikora uko wacimviriye akubwira ati no sindagikora uko wacimviriye ndagikora uko wewe rero
akarukikabona
hari gicu cyakubyakira naho avuga ati no kubera ko utagikora uko ndagikubwiye
mugihe hari jewe nyine nibikoko
ariko naho akwereka ati no impamvu ni kandi impamvu iza kuba nziza kuri wewe kuri jewe na wewe cyane cyane aho guza gusanga ari wewe nukuvuga nasada ari karite ni ukibibona ubunumengo ni siciza numuntu adatwagwa gucyo
natami ku jambo bivaze niko yimereye ari direct
ariko ni byiza nasigiye gusanga ni karite nziza ariko beshi bashobora kuyifata nka defo mugabo kukutamenya nivyo se
sawa wakunze
sentiment misho se mu kazi ni fo uzorabe
bivaze n'umusoda
yenda guha exam
eh wo umusoda
uzoshakurabe n'umugore n'umugabo cyangwa umugore n'umugabo basangiye nk'akazi kanaka bashwanye n'abakozi babo baba victime ndabeshe
acabigiramo kibazo
yo umugabo yarashwaniye umugore umugore akaba afise power kuri ivyo bintu cyangwa umugore agashwanira umugabo ubona giye kugara umukozi acata ni kuvuga umukozi agiye kugwa murerere y'ibintu by'iwanyu by'inkundo mu gihe urukundo rurukwago akazi karukwako rero iyo umuntu akubwiye ngo kora iki nawe atari kukibona ejo muzusanga mwaguye murerere mwese
urakoze cyane Bface yari inshuro yakangahe wewe uri indege
gatatu
yego habo gambere warugiye ndavyibuka wari ukiri muri Tribeca hariya TMG warugiye Tanzania ubwa kabiri
ubwa kabiri cyangwa ubwa mbere erega hajye bwari bugize ko
okay ubwa mbere yari rya
nubwo ngo musubize yo
oya atuko turi bukanya
navuze inshuro zitatu mugiye nari ngiye simpaka ngo hamenye
sawa asi ubwa mbere warugiye
none nabajijwe ngo musubize yo
ujya musubiye na mu Rwanda wagiye n'indege cyangwa wagiye mu
duka nagiye n'indege
aho yare kabi ko tayibonye
wowe kutanyemera none
ujya musubije mu Rwanda
urazi ndabwira ikintu kimwe ni gake umuntu musangira toilette canke ngo canke mugira ivyo muhuriye ko akwemere ko yavuga ngo umuvugishwa ntiyemegwe wa none indege si déplacement none ngitindi kugira ishika hugi
ariko urumva nizivoge
bien sûr ni budget nawe rero urumva icu keneye nyine ushaka keza aragahebera udaje kuvuna guri ku mukongo urabikora
okay
eh
sa mwavyumvise rero Bface hamwe na Pablo Tiken indirimbo yabo vuga ikirundi indirimbo nziza cyane vraiment amasarabu meza cyane Brian big up sana kuko kuri kiwe sim Brian like warafashe Brian mfatana Bface urabarihira tike indege visa iki kuryama bamaze iminsi ngari
itanu
ibaze iminsi itanu barara mu hoteli wowe warihiye ibiki byose
kandi kongereko nziza
nziza VIP rabye ingene bari bameze neza so antuka igira ndirimbo yari gutwaye bije buryo butari buke tugiye ngo ni nk'amadorari angahe
ewala kabisa
ibihumbi 10 yarashitse
oya ntiyashitse mugabo si make
ibihumbi 5 yarashitse
oya boss kiza kuyavugira ngaha
nta yagusubiza we mubwire nangore mubwire ari giye yagusubiza cyangwa akagwana mu waki we mubwire ariko icyo nokubwire ushaka kwinumira kubera uyu nacho yikura yikuri boka yonyene
reka reka nubundi ariko aradukurikirana ashaka kuzobigira azobimenya ariko arabikora eh azobimenya ati eh naya kumbe eh azobimenya ariko arabikora ariko si make tu
okay igye ndirimbo kubera ki weme kujya kuri account ya YouTube ya Bface uri itage kuri account yawe kandi nawe ukereye ko YouTube yawe itera imbere abantu bakurikirane kubera ki wahisemo ko bijya kwa Bface atari wa
E Nicola bihisemo ni
yes the person igwawe byose ni igwawe kija kwinjiza amahera Bface
oya nta kibazo nta kibazo niko nabishatse kandi warashaka nije nabimubwiye nje nabimusavye eh kuko je ntacho ntacho nabonye bimpombya ntacho bimpombya na gato
au contraire birakongereza na fan base
eh ntacho bimpombya ahubwo hari ico binyungura hari impamvu nashatse kubikora yego ntacho binyikira kandi kintu atacho kikwicira
nta
impamvu
okay Pablo haragizanura takara muziki wari
eh naratakaye kuberako urabona umuziki wo ngahi wacu no muziki twakoze ariko twara nawitangiye mbere wanashaka cyane muziki twa eh kuko ari ngo umuntu yambaje ngo mbe ngo muziki ngo ngo depanche je ko gucyo ngo ubona ngo uzuyagaruye amahera ariko ndavye muziki ingene twe twa igihe twa ujamu n'ubu sico kimwe sico kimwe muziki twakoze dukenye d'abord twawinjiyemo dukenye turi mu bukene bwatari aho no kugira uje gusohora muziki muri studio wagurisha kirato cyangwa kugurisha ipantaro canke ugakoresha Minerval baguhaye muhira ngo uze kuriha ukaja kuyari umuziki urumva uko kose kwari kwitanga twaravuye mu Kamenge n'amaguru tukaja kuri Cercle Nautique ya menya media Jeremy akore n'amaguru tukavayo n'amaguru saa 5 z'ijoro dutamukamenga tana ya bisi dufise urumva sasa rero urumva ko twacuma ko twakora umuziki kubwo kukunda kubwo rukundo bisigura ko n'ubu nashobora kuraba ngo na defanshije ngo ibiki ahubwo ubu niho byoroshe binyoroheye gusumba kiriya gihe kondisiyo twakoramo kiriya gihe urumva warumba jiye gute rero si
okay ibigiye kurikira rero ubu rero nibiki kwa Pablo igiye kurikira deja ingoma indirimbo yawe na Bface yarasohotse ubu rero hagiye kurikirwa iki
ibigiye gukurikira nuko Pablo Tiken yagarutse muziki
okay
kandi
hari ni collab uri kurakaranga canke
wahe oya mbo igikuru si suko no bandanya ama collab igikuru nuko nashatse kwanza nerekane ko Pablo Tiken
yagarutse
muziki ndabifashwamo na Bface kandi yabikoze neza cyane bro ewana kabisa yabikoze neza cyane rero igikurikira n'igiki ni muziki yiwanje kuko mfise imiziki itari mikeye kandi myiza ngomba ko abantu babona umuziki wa Pablo Tiken n'uyuhe kalite yiwe ni yihe
okay
eh
Pablo Tiken afite account YouTube zibiri kubera iki
oya ijya ya mbere ni novuga ko ni kintu ni nzu yakozwe par erreur par accident nta nubwo nigeze ndayikorera ko ariko iyo ngomba gukorera ko ni nshasha Pablo Tiken meruka kuyugurura ndayuguruye vuba cyane niyo ngomba ku officialize.
Okay, sawa kabisa. Nice. Mwabyumvise rero uko niko Pablo Tiken yipanze yiteguye kugira ibikorwa byose bizogende neza cyane. Bface, jereka ngaruke ku maposti yawe, nako ndaraba Instagram yawe. Mukanya nako ndaraba maposti yawe arancanga. Hariho ama maposti ukunda gupostinga ugasigamwo like akabaza. Aroposti wakubisego wambaye costume ucawandika ko ati aze misine tu ipostings ati umushinga ntahe umuraperi umushinga ntahe hama ngo ndakumbuye kuvyonga karere afete ndakumbuye kugorana wose wari ushaze kuvuga iki kuri ya post
hari gihe ari message y'umuntu urumva rero biravana na context hari gihe nk'ubusanga hari umuntu muhora mugorana kumva nyene nawe uwo mugora nawe
ati Notez bien. On poste des photos. Oui, on va dire que costume est bien. Mushinga naishizeko. Ana kudara. Ana ma screenshot. Na following. Na following. Je n'aime pas le numéro following. Lindira kwanza. Lindira kwanza. Tu veux quand tu vas poster inze. Mushinga na. Non fais ça comme basa. Quoi, tu me kiga no change.
Mugi. Iki ni kiga ni.
Sawa.
O kibanzureki. Ikiganiro citwa ikiganiro kubera harimo irivuga kuganira. None waje kunganiriza canke twaje kuganira?
Waje kuganira.
None nimba twaje kuganira ndakubaza nyine.
Jemvise
ikibazo cyuko kubera ikinono utashize ko like.
Like narayishize ko.
Amango muradukurikira.
Ah, like narayishize ko BFace. Indira umva mushinga naye in the house niko yanditse. Acha kubita ko note bien. Ntimugakinishe ifu y'ipiripiri. Mutazi. Mutazi amerekezo y'umuyaga.
Shora kubaja mujisho.
Ehe. Uravye nabi kuja mujisho. Shora kwita imo gizo gutwenga. Je numva nkumbuye kuvyonga karere burya. Tusigurire neza kuvyonga karere.
Gikora kugira ngo cancane uri muri club mu kabare he na he yaryoherwa tambe. Nigihe rero haba hakeneye rero kumviriza. Eh gutera kavuyo.
Okay, BFS acha ikubitira ko ari indi post akubita kama foto indwe ya posting yerimwe. Acha yandikira ngo muri Brazil ni heza kweri. Naho shwi turatwenga. Bisubira ko ufise indoto urakunda Brazil like durekaje nuko maze kuja Dubai urakeneye kuja na Brazil.
Yego na Jamaica aho hano ndakunda prime. Mugabo barabizi naho nifotoreza naho no kwifotoreza ngaha nyene mu site nk'umunyaka biga canke muri town. Ndakunda kugira caption nkavuga ngo ngo muri Brazil ni heza cyangwa ngo muri France ni heza. Urumva ni na ma contraire ni gihe nari Dubai hariho tu video twinshi navuga ngo ndi mu kanyosha. Ariko ukabona yuko atari mu kanyosha arabibona ko nahera heza ndiko ndatwenga. Rero ni just niyo ntuze yanje niko meze. Simba shaka nyene ku bintu nk'ivyo nyene kududurira ko meze uku bimwe ari kurambira ngo iyo wari gushika yo ntawari kugukira ngo wari kuturenza ugwa.
Oya
wabimbwiye
reka agira jambi kwa hito hali aje Dubai ya honi muhira
mugabo uko wabivuze jena vya kiri yuku kanda bizi vrema si wewe gusa oya narikiwosi na wanya iva tutu vide.
Ok by the way mgayonye Tiken Pablo hamwe na BFace on the floor baso indirimbo iri kuri YouTube ya ya BFace nyene ngenda muirabe so ni indirimbo ziza kame mfisa na sana meza
undi kiruko chawe reka gutwa ko nikisongo kundi kiruko chawe reka gutwa ko na mahanga
kandi ubona yuko ibintu byose bimeze neza cyane so ndiko nja mu bibazo bisa nibisozera kuko je iyo maze kuvuga kuyagano n'abatumire banje kujanye n'akazi kiwabo mba numva ko no babaza ari bibazo biri private gato bibazo biri mu buzima rero busanzwe ko turekanye nuko abantu babakeneye kumva akazi kanyu muziki wanyu kubona ivyo mukomora akora ariko babakeneye kumenya behind yirya muziki wanyu musaza mukorikire reka duhere kwa papa burya urekanye n'umuziki usanzwe ukore
jewe nkora bo nkora Dubai huko mubizi ama ngora business yene bisanzwe ziwanje yego no vuga ko ndi businessman.
Okay
yego
Pablo Shavuye ameze gute
Pablo Shavuye ntavuga acha arahora.
Okay
Pablo
amaze kurira kubera urukundo.
Oya Oya,
kuna moso zinyoti ya mpifi.
Kabisa ya asha na wambesh.
Kabisa.
Ndama maze kushavura. Chane, mga para kurira.
No. Uramaze mbe gufuma. Gufuma mkirundi ni gutu.
Gufata.
Uramaze gufata na. Umukobwa umubebi wawe cyangwa se I don't know ndibaza urubatse ariko reka tubifate reka dufate mu byakira mu busore biramaze mu buzima bwa biramaze gushikira ukamufatana like kundi muhungu mu makupe yose ugira hura nayo hiyo
kumufata yene live aya ivyo bamaze kubifata ni bakesha
ariko uramaze kumva
ibindi bifata baba ariko babikorera muri rompwe none Wewe tumiye televizion no disactive.
Eh. Ano birabaho gasanga nyere baragutelefonya ati eh yari nokarabaho. Birakubako.
Ayo mahigwe amaze kubona abantu bake. Eh kugira abafate.
Ni mahigwe bro. Ni mikoshi.
Oya bon, ni mikoshi ariko ari gi.
Stress ni na stress baba guhamagara.
Wo rovuga ati
man wotuma nturabimenye. Nturabimenye ko bimenye ni stress from. Uko bimeze kose.
Bimenya naho
ari. Si ambere urayizi none. Ugishavuraho nyene umufashe swati wo mucanka gapipi. Cyangwa ugagira urumva. Ugashisanga banza unyumve. Urejeje nabe ukamugirira nk'ikintu par example nk'uwo mugabo wamufatanye cyangwa umugore wawe ukamumena nk'igisho nubwo wamufashe mu ikosa wewe birangira ugiye he mu mpimba direct none inyungu ni ndazo wewe uzobahoze n'indi si wamwe basi usivijuwe kubera ko ushavuye man sam blague ku muntu ukunda n'inzu woyiturira none wumva hako wewe ubibona wohitamwe kubibona cyangwa kutabibona ukavyumva gucyo
yewe ye ndo mandabino twanda bibona twanda yo gusa rero ahubwo iyo tubibonye rero tukwiye kubyifata mu gute kuko kujanisha vu rero gishiraho si si
shavu umuntu wese ararifisa ariko
hari ubibona akavuga ati ah okay ahubwo ahubwo agashimira na wa muhungu akavuga ati yewe anamane uramfashije kumenya umuntu tugenda no wari we kweli yey jenda ziniyo ka yey ahubwo umutipe yaciye afashe cyangwa umujama wiwe wa wundi sana yey avuga ati bana baba nabajamara namufasha ahubwo aba n'inshuti yiwe ku buryo oya no ahubwo wa mukobwa rero yasigaye aravuga ati ah kumba abahungu mumeze gucyo oya yeye aravuga ati yeye urya mutipe yaramfashije
action mugabo vraiment iyo si action action ya vrai uramuhushura
bivese uramaze gutwika makofu mukobwa
oya je singwana na mukobwa no kubita vraiment mugabo nanga kubesha iyo action ishitse ntumenye ibyo baba wangu siwe muri wewe ntabwo ubufise esprit yo kugwana gukwita umukobwa ariko je ndi ko mvugira abantu bose en general kubera iyo nika ishika ku bantu bose ingene umuntu yo kwitwara je kubwanje no prefera yuko utabibona kubera ko bibonye ndabizi neza urukundo ingene rubabaza vraiment ndazi ko ibyo kurikira ndazi niwe wofungwa kubera ko aravise droit rega nubundi yo gukora ibyo ashaka mugabo wowe bimufatiyemo ugacushaka kumufata nko kumengo iyo droit genre ko utegerezwa kuba umucunga nko mwana wabyaye muri ico gihe rero wewe niwe ugira ingorane gusumba uwo wafashe
okay
yego
sawa nariko kwa Pablo utubazo kwa wenda zo kugaruka ko twanyuma ariko rikangana ngaruka nuko uri kwa na mu challenging gato narabonye kuri stats yawe wa postinze ngo kingorongoro subiza award yanje like warubashwe niki biface like umenga awards atanzwe na
byose ndabigira mu gutwenga none wabonye nabivuze nasho
oya kuko nyuma hajya cyo postinga n'indirimbo yiwe ngo yatso indirimbo nzi
niko nimereye oya urabimubaza wenyene arazi ko atakoze kundusha umwaka wose vraiment d'ici le confisi bikorwa biruta ivyiwe nawe ne bikwemerera mugabo ijya ari blague
Uruma majama kuvuga ati we yaronse agashima tarakwiye
oya ntako yarakwiriye
ntako yarakwiye
oya ntago yakoze kundusha ntane ndirimbo zitatu yakoze mu mwaka
ariko baragira ama vote kuri website
none baratweretse ama vote baratweretse ega nda guted black ntana invitation bampaye ndi muri category zitatu
iyo si insolite none
muri ma category category zitatu best video of the year best rap of the year yindi ntayo nibuka ariko ni zitatu
mama we
mugabo nkace mbura na invitation blaze ariko nabantu bataririmba batari no mu makategori bakabahama invitation bo jewe sinigeze nshavura ariko yari juste nka challenge ndiko ndagira kuri kingorongoro kwa numugenzi wacu naco bintwaye ame ni DC alafu ni kayipost ata ku ipost ivyo byose ni bintu je ntahura kwera ko nabikoze imbere yabo urumva rero jewe bijya nakoze ni nkuko nawe wotegura award yawe ukavuga uti jewe bifise yarakoze cyane bena Pablo ifoko ndabaha gashimwe naho ziba ari dimir ukazitanga publicement ni award ni trophy bisigura yuko washimye bikorwa yakoze umwaka wose muri uwo mwanya rero wewe wayihaye ukunda hari n'igihe atigeze akora mugabo ukaba umukunda so rero ibyo ni ibintu bisanzwe kubona jewe barayimuhaye ni n'umuraperi mwiza by the way aririmba neza rapa bien mugabo ntabwo ari umukozi kundusha ibyo uravyemera nawe mbo ntuhengame si, kwero umujournaliste si byiza guhengama ariko turavye umukozi je ndumukozi kurusha barapere bose
reka tubisigire bajye bakishije
ku mate none hagira icyo uvuga
reka tubashirika abafana
kandi no kuri vrema nanje namwifuriza n'izindi nyinshi kandi namwifuriza gukora kubera ko
ariko rero bibaza yuko kuba barayimuhaye atarayikwiriye nibamumugaje
shaka rera kore rero ubu ahubwo ni mwankuhaje yumve yuko kubera si je nari commencé ko je nyine nabandi bose bari commencé par contre kiri ku yarakoze kurusha kingorongo Fabio yarakoze kurusha kingorongo antuka yasoye indirimbo ziharuye meje we muta kukwezi kukwezi
ushize kuvuga rero yuko ushize kuvuga rero yuko yuko rya award hari utunenge twari turimo nkutwo nyine kuravuga
jewe sino bivuga uko nabivuze yuko nimba wewe wateguye award kugira ngo uyihereze ushimira bushaka birarekuwe
yabo bavuze
naje ndi mu naje ndi mu kuyitegura nshimira abo nkunda eh eh none
sawa narabonye post uri kumwe na Africa Nova urakunda kwegera usigaye misi usigaye yegeza sana no batama urabona ko warondeye na Pablo urabona batama ubabona mu iki wa mugabo uruko kuri kurondera abastari bakera ubashaka mu iki wewe
bashumugani ngo nta mukuru abura mukuru we rero iyo babivuze gutyo hariho bimwe bimwe udashaka kumenya utegereye abagutanguriye
okay
kera risirago baba baraciyemwe utazi nka Africa Nova ndazi ni generation ya vieux wanje urumva bisigura ndamwegereye mfise byinshi byo kumwigako
okay
naragyohewe kumubona kandi ndakunda n'indirimbo ziwe cye tuma rero naga post navuze nti na umwanya twamaranye je naryohewe n'ibiganiro twaganiriye namwigiye ko byinshi
okay
yes
sawa tubaze tugo mu challenging rero Bface gato Bface of course turabizi yuko umwe wese arafite ikintu akame yishima
kuyikunda
oya sinza ko vraiment tubaze turi simple ariko kandi abantu bashaka kumenya kwa Bface none Bface birashikuka sanga umuntu arage kukiyo arirabye ubutse nkuri mana je nirabye vraiment merci beaucoup ikintu vraiment washize ko cyangwa wampaye ndumva ko ari top niki wiravye wishima ko Bface like we go here ko ikintu kunda ku mubiri wawe
ariko kubisanzwe jewe ngerageje kuraba iki ni kibazo gipima ubujuju bw'abantu bugera bo wewe uvuka uri kimuga uvuka ufite amaso yose yarazutse uvuka uri utagira ukuguru na kumwe nanakimuhindura ko mu buyenzi ntagaraje nimwe ihari ishira ko kuguru cyangwa ukuboko so wewe uri umuntu uzi yuko atariwe wiremye ukwiye gushima ibyo wahawe tu nimba ari defo nimba ari ntacu hindura kuko ntibayihindura nibikunda je numva umwe wese
muri salon de coiffure
bo je nja kwimosha ubwanwa gusa
imishatsi byaraza bizikuri imishatsi imara imyaka ingahe mu
imishatsi ndayigabanya ku mwaka ndayigabanya mugarimye nayo nkura ko yose kubera naziya chapeau nambara zishe zindoka ega je sagatwe gato bimwe no bugari bwa desa ndayi
okay
ego bro
so so Bface
urumva kundwa ikundwa integerezo kwimosha ubwanwa
akageso yiraba ko kitwengana aka
akageso
ufise ariko samutumbyo nyine uvuze ariko nkuri je basi akageso arufise kera wibutse uvuga ati nuri narakajuju
bo je nta bujuju nigeze ngira gusa nyene ariho bujuju buba ubujuju bivanye n'uri ko arakuraba utwo wigira kubera wewe wabafize ubwenge peut-être burutugi wawe niho ashaka kukurezo nakabona ati uyu muntu wapi byego ariko wewe uri kurabikora ntubona ko ari ubujuju je rero kubwanje vraiment muri no mwanya no banza kumedita mfise twinshi sana twensorite twinshi
basi akantu wakoze mu bwana bwawe wibuka ukitwenga
je narigeze kubwira umukobwa twicarana muri 4e
prime
ndamubwira ngo aranuka
cyo
shana nakubiswa
none ivyo kuko yaranu
eh abyari bya vrai vraiment
yaranuki
je sinzi gusa nyene nyene yaranuka vraiment hama rero ndabivuze bacu abantu mu muvyeyi kwe nyene ndanavyibutse kwe ubwo muvyeyi wanje n'umubire yaraje aza aratanga icigwa imbere y'abanyeshuri abwira umwigisha ngo wampamagara iki je sorry Pablo ndiko nteri inkuru urumva niwe yabinzanyemwo urumva ha mari rashitse acha zazanya inkoni avuga ati je ndakwereka kumbe ya list system nyene yo kunkuvura mugaba acha zumwigisha ngo wowe wamamagare ngo nakubwira umuhungu wawe ati ni wantumye ko muga umwigisha cha mubwira ngo yabwiye uriya mukobwa yuko anuka cha mubwira aratanguranye narabereka ati okay nimba bimeze gutyo uyu arabizi aho dushikira mu biranda mwereka ni namasunda yamena je rindira nkwereke muga aravuga ati sino mukubita imbere abanyeshuri kubera no ndamusarishije eh après ahengira hajya nyejeje kunterorizanye navuga gucyo ngo ariko nawe wa mukobwa wewe nimba utoga utegerezwa kunuka urumva none gute umunyeshuri agirwa n'isuku umukobwa wewe ageze ku mukobwa agirwa n'isuku none gute ushobora kunukira aba nimba ari byo vya vrai
mama
we eh sasa njamba nakize uko tugenda acambira ngo wabibone kwa kwari kugira ubave imbere
ndavuga
ati byo wanje n'umubire
okay sawa pablo agasoni karubye keza mu gusoza iganiro ko twayaza neza
nuko ngiyohewe kubera no bwa mbere nkotse ikiganiro kuri Isaac TV ariko ndayikurikirana cyane ibiganiro byose mushira ko nta na kimwe ntaraba so rero ndaryohewe sana nkaba nishimye kandi kubona aya ma TV ahari kubera arafasha cyane mura promota muramenyekanisha abaririmbyi bashasha baje tukarara tubamenye kiriya giye cyacu yo muza kuba muhari giye twa twari kuba twashitse kure cyane kuko nk'ubu ariho abaza kumbura nka mushasha
kandi
ndiwa kera ndi mu ansiye kombata ariko ewa kabisa na furahi sana
okay
yeah
sawa Biface agasuni karugi Biface aguma chatinga urumva ni atari kandi Biface kandi wo birashika Biface gwa chatinga mpaka telefone kazima
je simba ndiko ndachatinga
uri mubiri
bandiko ndasamara hari amantu ze menshi ama application menshi yo gusamara nka TikTok
Instagram wakoza TikTok
sana
kwizige ndahigira muri tuvideo twa TikTok
none simakaje nifata tuvideo twa gutye ariko ndashaka gupublie bijanye n'indirimbo zanje akazi kanje ama concert iki rero kubwanje je numva neza ko ibyo nsamaza atari chat zonyene YouTube irahari Instagram Facebook
kandi byose birakwinjiriza amahera
oya
YouTube gusa nga uronka tufaranga twa YouTube gusa cyanke hariho na nani
mapi tutungana iki dufisa ama views anganiki duharane ngahanye ifo ko mwigisha kujya mwigisha abantu kuba punctuel nawe ubikurikize
jewe ndi kumwanya
uri kumwanya hehe
Biface reka ndamwake micro murantunga kuko ariko ararenga amabwirizwa
sinza kumvikana
oya uko wazura kuzimira ko micro
oya muhanye ga oya nawe yizimye ijya kamera irafite inge nifata duke barabona ni iminwa nayigize gutye barumva ibyo navuze
Biface reka ndamushimire Biface merci sana Ariko mwe ko atwenge binambire akaga Biface merci sana be
nyene merci nawe yego vraiment wakoze
nawe kusa yawajanishije bien rona ikirato cirabura black isaha yirabura pantaro yera umupira wirabura ingofero yirabura amaro yirabura ubwanwa yirabura amenyo yera amaso yirabura amaso yirabura kubera ntubona indani amatwi yirabura emishati ya chocolat yirabura ariko yirabura
kandi ubare rongwaye kwaje umva gwe numvuga nabi kweli
abivezi ndamukunda
gategereza kuba ari noir ariko man
so ari noir vraiment big up sir
a big up sir nawe nubwo acerewe mugabo nzubisubira
okay so sidasubira pure oya nacuri bagive mabwo wewe nacuri bagive
yeah condoléances vraiment
eh merci sana merci sana mutama nanda kushimire
ego kandi condoléances
merci beaucoup Jenny twa Isaac Classic nari kumwe na Akim Junior twakoranye igihano cyiza cyane na Biface mwumvise yuko yabaye mu millionaire asigaye yambara ibirato by'imiliyoni 10 asigaye agendera miduga y'amamiliyari
ubwo wasezerekanye
n'ugure agiranye ake micro mu ndabiri kandi vraiment ni byo wavutse
ndabisubiza inyuma ndabanza unyumvirize gusubiza inyuma nta yacu urasubiza inyuma canke wiwi wikawushe navuze yuko ivyo mfise byose birenze ayo mahera birenze amarira rimwe
none
n'izindi bo babivuze je namubaye kuva kera
sawa
none nta concert za mahera nagiye mwa
kamem none ndiko ndagukeza ko aba miliyoni
none ko bivuga mu yango wewe umfite inzigo no
inzigo nyabaki nabivuganye
oya we turi ya petit
mwabyumvise yarabaye umilyoneri kuko yakoyeze ko vuba kera ntihari bwabishire gusa hagaragara
n'uzure exagera
ntako exagera
kuri ino n'uze wejeje bambe wexagera
none kuri tite twishire ko ati bface yawe umilyoneri uraza tuzuba tu exagera
uko biri kose uko biri kose ubigize gutyo ubudekonye
nzuba dekonye
ari ona ma titre mushira ko mane asarisha abantu ugasanga wanditse mu kintu umuntu atigeze avuga indani. Hariho rero abantu badafite ajya amantu zijya ajya ama mega ya YouTube akibonye muri WhatsApp abifata uko nyine navuze ngo naka yagwanye nanaka cyangwa ingo yatutse naka atigeza namucisha mu kanya nujya muri rimbya
jabura ariko aza TV zo navyo tukora
dutwara ayo mukora
api dodo uvuga ivyo twa nara ngo nsi wavuze kufise wambaye iri TV z'imilyoni
oya ntacho muga ntubyandika
uko oya
tubife rero niki gana nakubwiye kure ko karahira kugikura
ko oya nagikuye ko nagikuye yo bibeze bakuzi ba Isaac TV
muravyumva ngako ndakitwari
ukinyitwa renzo kwita ba convocation
nacho umunsi yabaye mu miliardaire
ehe
cyo bishirako
eh voilà
ariko ndibinda bishirako kubera aba mu millionaire
bro
anone nuriwe umva rero ingorane
yice ntivyandike gucyo
oya ndida kuvyandika abantu
nibazo aya matitre yanya arasarisha
direke na titre ntavyo wavuze
oya wewe uraba ibintu bifisa kamaro byigisha mana ivyo vyama miliyoni vy'ibikini vy'ibirato ntibikenewe hari umunyagi ugadakenewe kumva ivyo vy'ibirato
hari umuntu ajyohego yumvise ko bifisa aba millionaire
none nibari babizi none
ntavyo bari bazi ndwamira ubivuze
none iregazi ya concert sinkorera ubusa
none bari babizi none
oya rero je kandi wewe duhuye uranya yaguza
Nazo twahituzi bana. Bana murakoze cyane rero kintu as a classic. Nakume na Kim Jun in as a TV, nakume na Bface. Ara bye.
Bema ma Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyane ka Papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi narifise urubanza kwa Dote na Mariage yakaga kuzine kanje. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandangiye hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatanye ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusa zero mwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
yeye aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobora kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Cope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacubahamagara bakagutunganira
asha urakoze rekanyaragase.